Ake uphinde umshayele izandla egameni lika Jesu.
Oh
Jesus. Ake usukume uma ngenyawo zakho. Ake ushayele uNkulunkulu izandla egameni lika Jesu.
Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Asifundele siya. 2 Kings chapter 20. Just give me only 5 minutes, bazalwane, ngenxa yesikhathi sethu. Sondela ngapha mntana sekhaya, ngokuba ngifuna ukuthi ufunde nami. Sizohamba sobabini. Second Kings chapter 20. Yeah, from verse 1.
Amakhosi esibili isahluko 20. Sithi isihloko ukugula kuka Hezekiah nokufa kwakhe.
Yes.
Verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiah wagula, waye phansi kokufa.
Yes.
Kwafika kuye uIsaya umprofeti.
Faka umoya, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. Ngifuna ukuthi lento lena ibe nesiqhe. Ngalezo zinsuku. Yes.
Verse 1.
Yes.
Ngalezo zinsuku
awukakafiki ngalezo zinsuku ivoice ngifuna ukuthi iphume la ngamandla ngalezo zinsuku yes
uHezekiah wagula
yes
waye phambi kokufa
yes
kwafika kuye uIsaya umprofeti
wafika kuye uIsaya umprofeti
indodana kaAmos wathi kuye
yes
Usho kanje uJehova uthi
Ubani osho kanjena
uJehova
Uthini uJehova
Yalela indlu yakho
Yes
Ngokuba uyakufa
Ya
Awuyikusinda
Awuyikusinda Yes
That's two Wayesephendulela ubuso bakhe
Wenzani
Waphendulela ubuso bakhe
Hey funda kahle baba wenzani
Wayesephendulela ubuso bakhe
Azangabheke umprofethi uIsaya kepha wenze njani
Waphendulela ubuso bakhe
Ubuso bakhe uphendulela kuphi
Odongeni
Nkosi uJesu ngicela ukuthi uyibambe lena Lithi iBhayibheli uIsaya mayefika nombiko Ufika nombiko kuHezekiah. Ngokuba uIsaya sizokhumbula ukuthi is the prophet of God. Nkulunkulu usekhulumile noIsaya ukuthi Isaya lalela hamba uyotshela uHezekiah ukuthi makalungise endlini yakhe. Ngokuba izinsuku zakhe sesiphelile. But kunento engiyithandayo la kuHezekiah. Hezekiah akabheka uIsaya. Hezekiah insethe ukuthi abheke uIsaya uphendulela amehla kodwa ngene Just tell your neighbor say my neighbor turn your eyes to the walls ayingathi ngathi mayingakunaki lo nongapha mamnamsa aphinde utshela omunye umakhelwane ukuthi make this is the time wokuthi uphendulela amehla kodwa ngene asambe baba
Wakhuleke kuJehova wathi
Wakhuleke kuJehova
Ngiyacela Jehova
Yes
Ake ukumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho.
Ake ungikhumbule ukuthi ngihambile. Just remember me. Just once ukuthi ngihambile phambi kwakho. Yes.
Ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo.
Ngeqiniso nangenhliziyo azange ngikuhlanganise. Azange ngikumixe nabanye onkulunkulu. Kepha ngihambe phambi kwakho. Hey kumnandi ukukhumbuza umuntu kodwa yazi. Hey ukukhumbuza umuntu kumnandi. Yabona le nto lenifana njengasemsebenzini uma sebekujikele. Uthi lalelani kodwa nginisebenzele kahle for whole yonke leminyaka. Kepha nina senizongijikela kanikhumbule yonke leminyaka engenze kahle ngayo. UHezekiya ukhumbuza uNkulunkulu ukuthi baba ngihambe kahle. Kule insuku lezi zokuhlangahlanganisa bathi mina ngihambe kahle. Kule insuku lezi zokumixa bonkulunkulu bathi mina ngikuhlanganisanga ngalutho. Ake ungikhumbule Nkosi ukuthi angenzanga yini kahle phambi kobuso bakho. Yes.
Ngenzile okuhle emehlweni yakho.
Yes.
Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu.
Ukhala kubani?
KuJehova.
Akakhala emntwini. Isikhathi sokuthi uyokhala umuntu sesiphelile. Just tell your neighbor, say Mark, isikhathi sokuthi uyophela uyokhala komuntu sesiphelile. This is the time sokuthi ukhale kuNkulunkulu manje. Asakhala emntwini. Ngoba nomuntu naye unezakhe, umuntu uyahamba uyakhathala. Uneinto zakhe naye umuntu uthi Jesu, you better lean on me kunokuthi uline kubanye abantu. Kulesi sikhathi bazelwane kufunakala abantu abazokhala kuNkulunkulu. Qhubeka mntana sekhaya.
Verse 4. Kwathi uIsaya engakaphumi emzini ongaphakathi.
Yeah.
Izwi likaJehova lafika kuye lathi.
Yeah.
Verse 5. Buya uthi kuHezekiya umholi wabantu bami.
Noma engazange amnake but wajika uIsaya. Yes.
Buya uthi kuHezekiya umholi wabantu bami.
Yes.
Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo.
Yes.
Uthi ngizwile umkhuleko wakho.
Ngizwile umkhuleko wakho.
Ngibonile izinyembezi zakho.
Futhi ngibonile nezinyembezi zakho wena ngoba uyohamba uyokhalela abantu. Abantu abangeke bakuncede ngalutho. Uyohamba uyokhala engiyaweni zabanye abantu. Abantu angeke bakuncede ngalutho. Abantu bayefana njengami nawe. But kulesi sikhathi kufunakala abantu abazothi uma beza ubuhlungu baye enyaweni zikaJehova.
Bega ngiyakukuphilisa.
Bega ngiyakukuphilisa.
Ngosuku lwesithathu uyakwenyukela endlini kaJehova.
Hayi wena, uthini manje?
Uthi ngosuku lwesithathu.
Ngosuku lwesithathu.
Uyakwenyukela endlini kaJehova.
UJesu kambe wahlala insuku ezingaki? Wahlala insuku ezintathu wayesenyuka. Hey, ake uthi usuku lwesithathu lunamandla. Wasenyuka ngosuku lesithathu waya kuphi?
Endlini kaJehova.
Yes.
Verse 6.
Yeah.
Ngiyakwenezela ezinsukwini zakho.
Yeah.
Iminyaka eyishumi nanhlanu.
Iminyaka eyishumi nanhlanu.
Ngikophule wena nalomuzi esandleni senkosi.
Ngikophule wena nalomuzi wakini esandleni senkosi.
Yase Assyria. Ngiyakuvikela lo muzi.
Ah Nkosi uJesu. Yes.
Ngenxa yami nangenxa yenciki yami uDavide.
Ngenxa yami nangenxa yenciki yami uDavide. Sewuqedile baba siyabonga. Sithandazele baba.
Baba siyabonga izwi lakho liphilile linamandla. Nkulunkulu wethu engcwele ekhuluma ngalo. Baba wethu namandla onke sithulisa imisindo yonke. Nkulunkulu wethu engcwele sithulisa ukuxokozela. Baba wethu enhlizweni zethu asilizwe. Nkulunkulu izwi lakho libe imbewu Nkosi ewele emhlabathini ovundile. Siyabonga Nkulunkulu wethu engcwele ngakho konke ozokukhuluma ngomkhonzi wakho. Nkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu. Amen.
Amen. Just only few minutes bazalwane bese siyathandaza ngenxa yesikhathi sethu. Lithi iBhayibheli la yasifunde khona Hezekiya uyagula. Hezekiya usesimene esinzima kangangokuthi uzolahlekela ukuphila kwakhe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esemazulwini wayesevese esenqumile ukuthi vese insuku ikaHezekiya seyiphelile. Layo mazwi afika ngezwi lomprofethi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthumela u-Isaya kuHezekiya uthi Hezekiah hamba uyotshela Isaiah hamba uyotshela uHezekiah ukuthi makalungise indlu yakhe ibe kwi order yazi abanye abantu baba prophet bangeli banenhlanhla yazi I wish ukuthi nami uNkulunkulu enze sona leso angikhumbuze ukuthi hamba olungisa indlela zakho hey abanye abantu kepha lokho kwenzeka kubantu abahambe kahle phambi kaNkulunkulu liyafika izwi kuHezekiah lifika ngomprophet uIsaiah uthi lalela Hezekiah uthi uNkulunkulu mangikutshele ukuthi lungisa indlu yakho ngokuba izinsuku zakho seyibaliwe lalela lithi iBhayibheli instead wokuthi uHezekiah abheke lo muntu lona osa ngomlaye ngomyalezo but into engiyithandayo kuHezekiah lithi iBhayibheli waphenduka wabheka ebondeni akangambheka lo muntu lona oza nomlayezo wathi yes ngathi ngiyamuzwa enhlizweni yakhathi yes senguzwile umyalezo wakho so what ngokuba uNkulunkulu usekhulumile so manje mina angeke ngisakhuluma nawe sekumele ukuthi mina ngikhulume naye uqobo ukuthi ngimkhumbuze ukuthi ngihambe kanjani phambi kwakhe lithi iBhayibheli waphenduka uHezekiah wayekela lo muntu lona oze nombiko lalela mntana sekhaya engathi ngake ngisho namhlanje ngithi bangakhi abantu abafika nembiko waba entertainer empilweni yakho kunabantu abakulethele imbiko noma ngabe kuthiwa mihle noma ngabe kuthiwa mibi kepha usa entertainer leyo mbiko namanje but I'm here to tell you this afternoon ukuthi today you have to turn your eyes into that people just ijikisa mehla kungasababheki labantu just turn your eyes into the walls bese sewukhuluma kabi bese sewukhuluma kahle noJehova uthi baba ngenzanga yini kahle phambi kobuso bakho baba kangihambanga yini kahle phambi kobuso bakho ngokuba into esiyenzayo thina singabazelwane siyaye sibheke labantu abeza nemibiko siyaye sibheke labantu abeza nezimo phezu kwempilo zethu but namhlanje ngizokutshela ngizothi ukhona umxazululi wezimo izimo lezo hamba phakathi kwazo but ukhona umxazululi wazo namhlanje I'm here to tell you tonight that you have to turn your eyes into the walls egameni likaJesu angazi ukuthi wena uhamba kuphi but izothi namhlanje ake ushintshe amehlakho tela amehlakho uwabhekise ebantwini ake uthathe amehlakho uwabhekise kuyena okumqalekisi nophelelisi wophila kwakho lalela amehlakho abheke ebantwini these days susa amehlakho ebantwini but iphendula amehlakho just tell your neighbor say my neighbor turn your eyes to the walls bese sewuyakhuluma thingimbulele didzi yathi zemkhathaza sorry tathi chili huletho hletse kuna chili kunutu limo lalela lithi iBhayibheli uHezekiah wafuna ikunutu lakhe noNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi ikunutu lakhe noNkulunkulu likuphi uyazi ukuthi uNkulunkulu wakhe utholakala kuphi lalela mntana sekhaya yesi izimo zikushayile but ngizothi namhlanje just turn your eyes phezu kwalezo zimo yes ngiyazi ukuthi kunalani ohamba khona but just turn your eyes ngiyazi ukuthi kunalapho odlula khona just turn your eyes ungasabheki la odlula khona ngokuba kusafunekala ngabantu abazobheka phansi but phakamisa amehla akho ubheke ebondeni lapho usizo lwakho luvela kuphi lalela usizo lwakho kaluveli phansi but usizo lwakho luvela kuJehova just turn your eyes just turn your eyes kunesimo leso obhekane naso just turn your eyes kunesimo lapho odlula khona just turn your eyes hey mntana sekhaya turn your eyes yazi ukuthi kunzima akululanga ukuthi udlule but I'm here to understand ukuthi ngimemezele ukuthi namhlanje just turn your eyes turn your eyes mvangeli yes kubuhlungu bakulimazile but turn your eyes ngiyazi ukuthi izinto azikhambeni kahle but turn your eyes ngiyazi ukuthi kuyabiza but turn your eyes Hey, turn your eyes. Yekela labantu, pheka labantu. Laba bese nombiko. Ake ususa amehla akho kulabantu bambiko. Ake uthathe amehla akho uwabhekise kuJehova. Ake ukhulume naye. Ake utshele yena. Hey abantu bayakhathala. Just turn your eyes. Turn your eyes. Phume ebantwini. Turn your eyes. Phume esiqukwini. Turn your eyes. Phuma phakathi kwabo. Turn your eyes. Isikhathi esiphila kusona asikufuni phakathi kwabantu, but isikhathi esiphila kusona sifuna wena wedwa, sifuna wena noNkulunkulu. Yes, lithi iBhayibheli esefikile uHezekiya, esefikile u-Isaya, wathi uHezekiya, noma sewufikile nalo mbiko, mina ngiphakathi kwesimo. Yes, ungilethela iindaba ezingezinhle. But now, this is my time. NoNkulunkulu wami, ake ngikhulume naye indaba. Ake ngimtshele konke. Ake ngibikele konke yena. Ngingasakubikeli wena Hezekiya, ngoba iproblem yethu. Noma sesiphakathi enkingeni, siyaye sifuna ukuthi sibekele labantu ebeze nombiko. But I'm here to tell you this afternoon, ukuthi ake uyabayeke labantu ebeze nombiko. Ake ujikisa amehla akho manje. Ake ubheke kuyena. Jikisa amehla akho. Ake uwaphakamise amehla akho. Bese sewuyamtshela uthi, baba, ngenzanga yini kahle. But uma ngithi ngenze kahle, just lead me. Just lead me. Yes, ngiphakathi kwesimo. But lead me, Jehova. Lithi iBhayibheli, u-Isaya uma ezophuma ngegeti, wafika umbiko. Wathi, I will add more days. Wathi u-Isaya, anginandaba noma ngabe kuthiwa iy'nsuku zami ziyandisa, ngizothi namhlanje uJehova kulento ekulahlekele noma kulento ezophatha ukuthi kulahlekele, but uJehova, he will add another things kulezinto. Uthi umphostoli on Friday, uthi this is the night of exchange. This is the night of exchange. Kunezinto ezihamba ezakulahlekela, kodwa into ebekathi lana Friday, it was the night of exchange. Mina sengireceivile angazi kuwena, because angizange ngibe ngisabheka abantu abeze nombiko, but ngibe sengibheka sengibala, ngithi zonke izinto ezingilahlekele, yey, ziyabuya egameni likaJesu, ziyabuya seyiphindaphindekile. Lithi iBhayibheli uHezekiya wabheka emontene, wathi, baba, kangihambanga yini kahle. Lalela, waphendula uNkulunkulu esemazulwini, wathi, yes, Hezekiya, uhambe kahle phambi kwami. Ngithi ngikwenzela umusa, ngithi ke ngiphinde ngi-ede. Ngizothi namhlanje kunezinto zakhe ehambe ezalahleka, but uJehova uzo-eda. Ake uthi ede, Jehova ede. Ithi ede, baba, ede. How great thou art. Abanye bese bekade beluza ukuphila kwabo. Abanye bese bekade sebetsheliwe. But I'm here to tell you, kuzovuka umhlabeleli, nomhlabeleli uvuka ebantwini ebekade sebeluza ihope, ithembe beselikade seliphelile. Wathi ma ujika umbiko, wabuya wathi, this is the night of exchange. Oh, wase sekuvuka umhlabeleli uthi, how great thou art, how great thou art. Wena obuyisa izinto kade seyilahlekile. Wena obuyisa izinto ekade seyivalelwe. Wena obuyisa izinto ebeyikade sekuthiwa sekukhohliwe ngazo. But hayi, ngizo-announce namhlanje, ngizethi, just turn your face to the wall. Bese sewukhuluma naye, bese zithi, uma sesayibuyile, uthi, how great thou art. basuchumkhulu simakade lemntana sekhaya bebekade behlekisa laba bebekade behlekisa ngempilo yakho bethi hayi verse it's over but I'm here to announce to you this afternoon ukuthi yes bangakhuluma bona abantu but yena akakhulume ngoba yena izwi lakhe lingu yes and amen.
Wabuya Isaiah wathi lalela Hezekiah uNkulunkulu uthi Nkosi Jesu ngathi ngiyakhumbula on Friday athi umpostoli uNkulunkulu uthi this is the night of an exchange but athi izinto zakho bakunikeza izinto ezifile Nkosi Jesu obane bebekade sinabo on Friday hayi on Friday hayi besikade sibheke ubondeni hayi besikade singasabhekanga abantu besesusile amehlo ethu kwinini nabantu kepha bese sithatha amehlo ethu sawobhekisa ebondeni ngoba abantu abayophumelela kule nsuku abantu abazosusa amehlo abo ebantwini bathatha amehlo abo bawabhekisa ebondeni ngizothi namhlanje ntambama mntanasekhaya just turn your eyes to the wall phendula amehlo akho abheke ebondeni. See how great thou art. See how great thou art. See how great thou art. See how great thou art.
Kisho zingakabuyi mntanasekhaya. Izinto zingakahambi kahle. Ngoba yena simbonga siphakathi kwesimo simbonga siphakathi sihamba phakathi kwesimo uDavide wambonga wathi noma ngihamba akashanga ukuthi noma ngimile ayaningizwa kahle wathi uDavide noma ngihamba noma ngihamba esikhathini sethu silobufa noma ngihamba ngoba siyahamba abazalwane hhayi angiwesaba kubi okubi makungehlele ngingahlezi phansi okubi makungehlele ngiqhubeka nohambo lwami okubi makungehlele ngoba asihlaliswa yizimo phansi but siyahamba le siyahamba 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 buya nginede siyahamba lithi iBhayibheli abafana abathathu sebephakathi esithandweni somlilo babonakala bemasha ngoba asihlaliswa malangabe but siyamasha uma umasha lithi iBhayibheli kwabonakala ngoba azange bahlale phansi but bamasha phakathi emlilweni bamasha naye wathi uNebukadinezari ekukhona engimbonayo ngibona owesine kwangazathi indodana yomuntu ngisho mina bathakathi laba bakuthakathayo awuhambi wethu bakhona abambonayo ukhona owesibili omasha naye
isikhathi sokurileksa siphelile iyaphohla ingonyama ngaphandle ifune ngamgwinya but lena yethu ingonyama ibhodla kancono kunale ngonyama engaphandle ithi hamba nami noma isimo singavumi ithi just ibambe isandla sami uhambe duze kwami ungivulela indlela lapho ingasekho khona but yena ayivuli indlela umhlelembiso omagebhugebhu uyahlelembisa mina bese sengilandela emva kwakhe yena ahlelembisa lalela mntana sekhaya lithi iBhayibheli u-Israyeli kwakumele awele umfula iJordani
kwafunakala abantu abazothwala umphongolo bahamba phambi ka-Israyeli ngalesikhathi abathwali bomphongolo bebekunyawo amanzi ayarola rolele muva ye yaroliswa yini amanzi aroliswa yilona abahamba naye aroliswa yilona abamthwele ngizothi namhlanje izibo zakho zizarola zizorola backwards in the name of Jesus siyarola backwards sibalekiswa yini sibalekiswa yilona ohamba naye ngokuba sihamba nendoda enamandla sihamba nomhlelembisi izimo ma unyathela zona ziyahlehla ziyahlehla bezithi zize kuwe zizokatheka asiboni wena yena uhamba phambi kwakho wena ulandela ngemuva uma uza wena kufana njengalamadoda lana ayahleza egethini onothoko lithi ibhabhele ababephakathi kwamuzi bezwa ama-footstep ingathi amadoda ebe kanti babalekiswa amadoda amane babalekiswa uwe lithi ibhabhele baqoqa bonke bahamba kwakhona ezizalayo because nazo lezi ezisele kwanasizona ezabo ngizothi mina uma uza uza njengempi imvangele uhamba nempi ka-Israyeli wena izigi zakho zifana njengamadoda ayinkulungwane bazothi uma beza izigi zakho bathi uma bekubona that's why lithi ibhayibheli baba bavule amehlo babone ukuthi laba bangakithi baningi kunabo ye thina sibaningi bazalwane impi kaJehova ngeke uyenze lutho impi kaJehova ngeke uyishinde impi kaJehova ngeke uyinqobe ukuthi mkhulu kangakanani bathi uzothi uphuma kule ndawo bazobe sebemazi ukuthi akudlalelwa lana kuwe awusiloni igrandi lokudlalela amadimone awusiloni igrandi lokudlalela amademon worshippers because mkhulu lona esihamba naye sihamba nendoda yempi sihamba nendoda yempi sihamba nendoda yempi sihamba nendoda yempi moyangcwele moyangcwele besingabayini 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 without your presence besingabayini ngaphandle kwakho besingabayini ubane wena bewukathi ungekho phakathi empini besikhathi singabayini see how great thou art
how great thou art
sewufikile umbiko. Umbiko sewufikile. Bothalo utshela umbiko. Ukuthi mkhulu kunalona. Engihamba naye. Ah, Nkosi Jesu. I feel ingathi ngake nginifakazele ukuthi kahle hle thina sihamba nobani. Uma ungakaze ufaceane nedemon lokufa angeke uunderstand ukuthi uhamba noma yena ukhipha noma ngabe thiwa abantu sebekumile sebeqedile baqala bacelebrate baqala bashaya izandla engakafiki yena athi uma efika afike phakathi kucelebration afike isimo sakho sempilo sinzima bese afika yakonyula ayakhula phakathi kwesimo bese sekufuka umhlabelele ukuthi how great thou art baze babuza nebotho bathi kahlehle kanti ubani nonono iyiphi le nyango ahamba nayo kahlehle wena ubuyaphi ngoba bese sikhathe sesitshala ukuthi siqedile ngawe manje sesiyamangala bese uthi nami ngiyamangala ukuthi ngiphunyuke kanjani ogibeni lo mcuphi nami ngiyamangala uma ngibheke emuva nami ngiyamangala akazi ukuthi ngisinde kanjani nami ngiyamangala akazi ukuthi ngiphunyuke kanjani yilona ohamba naye yabona igama lakho wena umangaza abathakathi ngoba namanje bayamangala bayamangala ukuthi kahle hle wena usinde kanjani usinde kanjani kwabhejwa phezulu emkhathini ngisho naphakathi phansi olwandle kwageja bathiba kabi indoda yamadoda ingakaveli wathi ake ubayeke bacelebrate bamoshe imali zabo bacelebrate yase seyifika indoda yamadoda yase seyifika ingahlangahla ingena phakathi kucelebration thi how great uma sekufike yona uma sekufike yona wasanqobile uma sekufike yona obe ukadulele phansi ungasadli nokudla sebelindele umntonda ngesizulu sebelindele lesikhwehlela sokugcina ngesizulu ukuthi ukhwehlele kanye which means you is already over bese seyafika indoda yamadoda umuzwe lona bekade engasadli engasaphuzi manje sekufika indoda uyizwe umuzwe ekhuluma thake ningiphena amanzi bayibuza ukuthi uzophuza kanjani kulesi simo amathumbu apatakile ngaphakathi akusangeni kudla akusangeni manzi bese bayabuzana bazisayensi ukuthi mntana asekhaya amanzi azokulimaza bese uthi ukhona lona owadala amanzi ukhona lona owakwazi ukuthi aqhumise amanzi etsheni lamanzi emwaphuzayo it's not a normal water it's not an original water but amanzi avele ekhaya ezulwini babonakale uthathe amanzi vula babonakale bakubona uthathe amanzi bakubona ushaya isiphu uthi hhayi ake ngiphinde liphele ibhodlela bese uthi angunginikezela inye ibhodlela aphinde bathi ha kanti kwenze njani bathi kanti kwenze njani bawusuthi awungenzela idoke elimanzi ugwaze iy'puni zibe ntathu zibe zine bakubonakala usukuma uma ngenyawo bese uthi umkhulu tisimaze bathi ha uhlabelela kanjani lo muntu phakathi kwesimo lalela abazalwane uma sihlabelela phakathi kwesimo sidida isimo nosathane sidida isimo nomnikazi waso ukuthi sihlabelela siphakathi esimweni bese yena yasukuma esemazulwini asukuma mengenyawo athi kwenze njani ubani lo lokudumisayo bese sayathulisa amakherubhi namaserafi bese wena sewuyadumisa athi kunento engiyizwayo esuka phansi emhlabeni kunedumisa
isandla zakho angiyazi angazi into ethabetha kunanto angiyithole Friday kule ndawo angazi ukuthi ngithole ayivumi ukuba ngithule uyabona manje tata uthabetha ngithe uma ngilele ebusuku kwakhona ivoice encane yathi lungisa iphiki uhambe yoshumayela esitradini abantu bakulindile bayadinga ngithi kodwa Nkosi because he is the God of restoration yazi ngithole iva likaphawuli elingavumi ukuthi ngihlale phansi ngirelax imphefumulo ngaphandle ibhubha imphefumulo ngaphandle iyafa imphefumulo ngaphandle ilindele thina imphefumulo ngaphandle ilindele ukuphiliswa asambeni siyashumayela yabona ama all night prayers our fun bathi kulena namza mina ngijovile 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 ukuthatha lento ebikade ingcindezela uNkulunkulu wanginikeza into yami wathi nansi into yakho lena ebikade jonje iminyaka ngithi noma ungayigcina for so many years isathane but as long as I'm here isandla zakho sizothandaza 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 amoya ngcwele sisize sisize baba sisize sisize Nkosi nakule generation but sisize Nkosi ake ufune umlomo wakho bese sewuyathandaza baba wethu ongcwele baba wethu ophilayo egameni lika Jesu waseNazaretha baba wethu anamandla onke naphezu kwezimo naphakathi kwezimo you are still God naphakathi kwamalanga bomlilo you are still God baba wethu anamandla onke egameni lika Jesu Siyathandaza uNkulunkulu ongcwele. Siyathandaza libo lwethu laphakade. Nakule ntambama wena wathi ungcwele. Nakule ntambama wena wathi ungcwele. Baba wethu anamandla onke. Egameni nasegazini likaJesu. Baba wethu anamandla onke lithi izwi lakho. Liyinkemba yona esikaxakothi zombili. Baba wethu namadloke liyisanto liyaphahlaza amadwala baba wethu namadloke siyaphahlaza ngezwi lakho siyafohla ngezwi lakho baba wethu namadloke sifohla njengamanzi asemifuleni siyafohla uNkulunkulu namadloke fohla nathi baba wethu namadloke fohla nathi Jehova fohla nabantwana bakho fohla nebandla lakho Awesome mnumzane sawuzo sikhulekela ake ushaye izandla zakho uthandaze phezulu kwekhanda la
Baba wethu osezulwini egameni lika Jesu wase Nazareth siza phambi kobuso bakho Jehova singabantwana bakho simakade sezulu egameni lika Jesu wase Nazareth sizwe izwi lakho egameni lika Jesu wase Nazareth izwi lakho likukhomba indlela izwi lakho Jehova liqhawulisa izibopho ezinzima izwi lakho likukuphila egameni lika Jesu wase Nazareth thixo wethu amandla amakhulu unguJehova igama lakho unguJehova Jaira unguJehova Nisi unguJehova Rafa unguJehova Shalom unguJehova Elohim uphakeme simakade uphakeme iqhawe lamaqhawe uphakeme dwala lamadwala uphakeme sonini nanini uphakeme langa lokulunga uphakeme mdala wezintsuku wena wawukhona mandulo umhlaba ungekabikho usesekhona usazawuba khona egameni likaJesu waseNazarete sibonga Jehova inceku yakho oyisebenzisile ngelanga lanamhlanje Jehova thixo wethu amandla amakhulu sithi simakade sezulu mongezele amandla mongezele azimulo bonkezela umlilo thixo wethu amandla amakhulu siwaphakamisele ezintabeni Jehova amehlo wethu lapha oluvela khona usizo lwethu luvela kuwe Jehova siyabonga qhawe lamaqhawe siyabonga dwala lamadwala ukuthola iassurance ngale mina namhlanje ukuthi wena ukhona unguJehova wesimanga ukhona ungusonini nanini ukhona ungumthetheleli ukhona ungumhlakuli ukhona ungumhlawuleli ukhona ungumsikathi ukhona ungumkhuseli ukhona ungumnondonosi egameni likaJesu waseNazarete ngale mina namhlanje Jehova sibonga ubusa wakho sibonga uthando lwakho sibonga inceba yakho Mesiya yenze njalo Jehova uhlale nathi egameni likaJesu waseNazarete basizophuma Jehova egameni likaJesu ube nathi mne namandla wonke egameni likaJesu waseNazarete thank you Lord thank you Holy Spirit
Ashayini uNkulunkulu izandla. Ti blessed, blessed, blessed assurance. Jesus is mine. Oh what a fountain of glory. Blessed assurance.
Blessed assurance. Jesus is mine.
Asambe Moses.
Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory. This is my story. This is my story. This is my story. Oh, what a fortress of glory. This is my story. This is my story. Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory.
Oh, blessed assurance, blessed.
Oh, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory.
Our chance at the person, our chance at the person, our chance at the person.
This is my story.
My soul.
This is my soul.
My soul.
My soul.
Kona kona nje omzimba qina. Jesus bahlola na yimi. Jesus. Uyabona manje ayi sengiyasithoba. Sengiyasithoba egameni. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Sanibonani. Mina kunento ke nje bazalwane. Enga